baridi.
Yani ndo umerudi leo kutoka Friday.
Yani wewe mwanaume nikuulize siku tatu leo ndo unarudi. Kwa nini mpira mlikuwa mnawashia nini?
Babe, I'm sorry. I was kidnapped.
Kidnapped?
No, sorry. I mean, I'm sorry. I fainted.
Fainted?
No, I got buried by mistake.
Buried. Leo ndo ndakuzika.